Sebenzisa i-discriminant ukuchaza ukuba zingaphi izisombululo kwaye zinjani ezale equation elandelayo. Minus 3x squared umdibanise no 5x uthabathe u4 yonke loo nto ikunika u0. I-discriminant ke yintoni? I-discriminant yilaa ndawo kwi-equation ithi sichazele into yokubana zingaphi izisombululo zethu. Sizawuthi sisebenzise yona ukuphendula lo mbuzo. Uba sinale quadratic equation ime ngohlobo a squared umdibanise no bx umdibanise no c yonke loo nto ikunika u0. Siyayazi loo nto uba i-quadratic formula oyisebenzisa ukukhangela izisombululo zale equation ithi u x ke izoba sisombululo sethu sale equation ulingana no b udibanise okanye uthabathe i-square root sika b squared uthabathe u4ac yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2a. Ngoku siyayazi into okokubana kule equation izisombululo zizibambini okanye sibe sinye okanye singabikho. Ngoku yeyona nto siyenzayo leyo namhlanje kule ndawo, nantsi le ndawo sithetha ngayo namhlanje siyibiza ngoba i-discriminant. Uba ke le discriminant yethu ilinani elingaphezulu kuka 0, siyasazi i-square root senani elingaphezulu kuka 0 uba sikhona, sizawuthi plus okanye minus ubi kulo. Loo nto izawuthi isinike izisombululo zibe mbini. Nantsi le nto sithetha ngayo, u-b squared uthabathe u-4ac xa emkhulu kuno 0 kwenzeka ntoni? Ile discriminant yethu le sithetha ngayo, xa emkhulu kuno 0 kwenzeka ntoni? Sizoba nezisombululo ezingaphi? Sizoba nezisombululo ezimbini. Ezinjani izisombululo zethu? Zizoba mbini, izoba ngamanani okwenyani, two real solutions. Masiphinde sijonge ke uba i-discriminant yethu u-b squared minus 4ac elingana no 0 kwenzeka ntoni? Le ndawo iphantsi kwe-square root izoba ngu-0. Sizathi sishiyeke no minus b yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2a. Xa udibanisa ku-plus okanye u-minus u-0 sizoba nentoni? Sizoba no-minus b umahlulahlule ngo-2a. Ithi loo nto sizoba nesisombululo esinye. Sizoba nesisombululo esinye, masimbhale ngamanani o-1. Sizoba nesisombululo esinye esokwenyana, one real solution. Ithi ke loo nto i-discriminant yethu isichazele into yobana sinezisombululo ezingapho, one real solution. Sinjani? Sesenyani. Masijonge ke u-b squared uthabathe u-4ac xa engaphantsi kuka-0 kuzokwenzeka ntoni? Uba sinento e-negative phantsi kwe-square root, siyayazi loo nto uba asizofumana isisombululo sokwenyani, sizofumana into ekuthiwa i-imaginary solution. Loo nto ithini? Ithi sisisombululo esi-complex, ngamanye amagama sisisombululo esixhakaxhaka. Ndingathi ndiyibeke ngolo hlobo ubana sisisombululo esi-complex. Ngoku into eyenzekayo izawuthi isinike ntoni loo nto? Izawuthi isinike izisombululo ezimbini. Ezinjani? Ezi-complex, ngamanye amagama izisombululo endingathi aziqhelekanga. Nanzo into efuneka ebifunwa ngumbuzo ongasentla. Masithi siwenze, sijonge ubana sinezisombululo ezingaphi, ezinjani. Sinaye u-a, sinaye u-b, sinaye u-c. Nangu a ungu-minus 3, u-b ungu-5, u-c ungu-minus 4. Masithi ke siyayibona le equation uba ime ngohlobo oluqhelekileyo kuba kaloku ime ngohlobo lale abesisebenza ngayo, u-a squared ax squared udibanise u-bx udibanise u-c yonke loo nto inika u-0. Ngoku masithi sijonge i-discriminant yethu ke uba ngubani. U-b squared uthabathe u-4ac, u-b siyamazi uba ngu-5, umphindaphinde kayi-5, 5 squared thabathe u-4 umphindaphinde ngo-a, u-a ongu-minus 3 umphindaphinde ngo-c, u-c ongu-minus 4. Masimbiyele wonke ukwenzela uba umbone u-4 uba u-c uba ungu-minus 4. sizathi siphinda phinde ngo c ke u c ongu minus 4 masimbeke ne simphinda phinde ngo minus 4 lento isinika ndone masijonge 25 or 5 squared xa uphinda phinda u minus kabini bazokunika abantu bazokunika u plus umphinda phinde ngo 4 sino minus 48 ngoku siyayibona into bana lento ingaphansi kuko 0 isichazele lonto bana masibhale bayingibani ngu minus 13 sibhale siyazibona ngoba sikule meko yokugqibela xolo ingu minus 23 ayingo 13 siyayibona ke lento ba ingaphansi kuka 0 i-discriminant yethu ingaphansi kuka 0 sikule meko yokugqibela apho ngoku ithi sizoba nezisombululo ezimbini ezinjani ezi complex.